jiray habay marka adada jiray walle dadku way ga yaabeen
Academy,
yeah,
you are what he did.